Sinamu Kanka kai lalle Allah yayi ma albarka
Alhaji Bello Panini.